Let's enjoy an original joke written by Supreme Master Ching Hai entitled Sulking John. It is told in Ndbele, a language spoken in South Africa.
John wayengathi uzondile ngesikhathi bese tafuleni kudliwa ukudla kwantambama engafuni lokudla. Baba, kuyini mfana? John, yeah, awusuye baba omuhle wena. Baba, hawu kanjani mfana? John, sithe siye kumama esibhedlela umnawami bamshayile ngesikhathi ezalo wakhala ekhalela usizo kodwa wena bewuzimele nje awuzange wenza lutho kulabo abengezwayo. Dokotela, labo onesi bakhona.